urugamba nihangana kuri Ballondor y'uyu mwaka wa 2023 rurakomeje kandi ruracyakomeye. Benshi batangiye kwibaza no gushyira hanze abo babona bashobora kuzagihatanira. Abandi benshi kandi bakomeje kuyibona nka Ballondor ya 8 ya Lionel Messi. Aha tugiye kurebera hamwe abakandida 8 bari guhabwa amahirwe yo kuzahatanira no kwegukana iyi Ballondor y'uyu mwaka bakurikije uko bitwaye mu makipe y'ibihugu ndetse na club zabo. Tubahaye ikaze. Ku mwanya wa 8 hari Julian Alvarez, ni umunya-Argentine akinira Man City yo mu Bwongereza. Julian Alvarez yafashije ikipe y'igihugu ya Argentine gutwara igikombe cy'isi ayitsindira ibitego 4. Ndetse no muri karabu ye ya Man City amaze gutsindamo ibitego 7 atanga na assist 2. Ku mwanya wa 7 hari Yassine Bounoua, umuzamu w'ikipe y'igihugu ya Maroc ndetse akaba nakinira ikipe ya Sevilla. Mu gikombe cy'isi yabaye man of the match mu mikino 2 wabahuje na Espagne ndetse no wabahuje na Portugal, ageza Maroc muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'isi. Ku mwanya wa 6 hari Olivier Giroud, ni umufaransa ukinira Semila. Olivier Giroud yageze kuri finali y'igikombe cy'isi ari mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ayitsindiramo ibitego 4 muri Qatar. Muri AC Milan afite ibitego 9 ndetse na assist 5. Ku mwanya wa 5 hari Haaland, ni umunya-Norvège agakinira Man City mu ikipe y'igihugu yatsinzemo ibitego 6 ndetse atanga na assist 1 muri UEFA Nations League. Muri karabu ye ya Man City afite ibitego 27 ndetse ku mwanya wa 4 haraza Neymar Junior, umunya-Brazil ukinira Paris Saint-Germain. Yagejeje Brazil muri kimwe cya 4 mu gikombe cy'isi cyo muri Qatar, agitsindamo ibitego 2 atangamo na assist 2. Afite ibitego 15 na assist 12 muri Paris Saint-Germain. Ku mwanya wa 3 haraza Luka Modric, ni umunya-Croatia ukinira Real Madrid. Mu gikombe cy'isi yabaye man of the match mu mikino 2 wabahuje na Maroc n'uwabahuje n'Ababiligi, agera muri kimwe cya 2 mu gikombe cy'isi. Muri Real Madrid afitemo ibitego 5 na assist 2. Ku mwanya wa 2 hari Kylian Mbappé, umufaransa ukinira Paris Saint-Germain. Mu gikombe cy'isi yatsindiye abafaransa ibitego 5 atanga na assist 2, agera kuri finali y'igikombe cy'isi muri iyi saison muri Paris Saint-Germain, amaze kuyitsindiramo ibitego 20 atangamo na assist 2. Ku mwanya wa mbere hari Lionel Messi, ni umunya-Argentine akinira Paris Saint-Germain. Mu gikombe cy'isi yatsinzemo ibitego 7 atangamo assist 3, aba man of the match mu mikino 4, agera finali y'igikombe cy'isi aranagitwara. Afite ibitego 11 na assist 14 muri Paris Saint-Germain. Ese ni ndubona muri abo 8 ufite amahirwe menshi yo kwegukana iyi Ballondor y'uyu mwaka. Tugushimiye ko warubanye natwe, naho ubutaha.